afọ gara aga.
Dem na agbeta.
Ụmụ sa na eshi aga.
Holy one.
Anyị na awọ ọhịa. Na aga ya. Ala afọ na me kela Chineke. Ihe dị iche. Dị nnukwu dị iche. Mekpọrọ nsa. Arịrịọ m bụ dịka Chineke rọpụta. Nọkwa n'ikpeazụ. Ọ bụrụ onye ga na-eme ihe ndị anyị amị ya n'anya. Ana m arịọ ka Chineke mee ka ọ nọ sie n'oche ahụ.
You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great.
You are great.
You are great.
You are great.
Oh yeah.
You are great.
Say you are great.
You are great.
Say you are great.
You are great.
Everything, yeah.
guardian, and you know the keeper in them.
Oh, so great you are, doing marvelous things. Everything retain about you. Yeah.